jiwaze mvuye home natoka kwetu dusanye map umuhungu mutipe mudusoka ndagiye kumuraba badacha nta atari nakimwe akoze yiwaze ntutarayimenyera abantu bari aho rasi baje kuraba na bakatembiranira c'est normal aki no gicishe ntarumva kwisi kiri ndagukunda bebe ibyo nimuze kuvyumva
umuze kubisha umuhungu we
ndabwi ko uburofe bwo guhendahendana yini twarawumenyereye marika sindi mu bino mbonuko aje wa Juliana vrema nako baranda muri Burundi TV ni mwitinye ndi single ngasanga umudem aratoka kwabo atege gikura mu tip azi ku mutipe yiwana adari aho muri ghetto acya vyu wangwa gye kumuraba asi hajya ta kwibebeza kwa kwa guys udashaka kuko mugirizo mugira sugumi wanyu.
Yes, hello guys, ndabaramukije wi, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya, nkababwira ati Imani habwe icyubahiro kuko ni yitigeri nanigwa abandi bobo baratubeshya no kwiyemera tu. Wi ni Mr. Capitaine de la Capital, the voice killer kuri microphone, nyuma ya kamera ni Juma Juxi. Yes, Juma Juxi ni watuma ubona image zacu zimeze nkuko zimeze, nkakubwira ati kaze mu kiganiro kirenze mu kiganiro uno munsi ni ibintu bidasanzwe parce que narabemere I 2021 kubazana ibintu bifite swag ibintu bifite quality ibintu bimeze neza cyane guys ni kuri Burundi TV. Yes abagira subscribe tubananye tugira subscribe yes comment ntize kubura guys you know ndabakunda cyane guys. Yes uyu munsi nabazanye umwigeme wi umwigeme afite quality umwigeme mwiza nko muri ko murabona uyu munsi tuza kuganira ibintu bidasanzwe ndifuza yuko uguma uri gado niko bavyita abajene bo mu muji kuguma uri gado kugira ushobore gukurikirana ikiganiro cy'uno munsi bite
sawa
mese bien
ek metenet
ndabona urarenze
awa fisiza hatari birasanzwe nyene
si hatari gute kandi jewe mbona yukurenze
bi normal
normal yes e kumuntu ariko radukurikirana muri kano kanya ndifuza kumubwira ati ariko ijwi ariko arumva ni gyande
don bangi ngo shaka sanga banzi Juliana
ni Juliana ndazi ndakwibira kabanga kumuntu atamuzi Juliana nawe nyine numumenyesha makuru we numumenyesha makuru no musi ndashimye ndamutumire dushobore kuyaga umumenyesha makuru kuwundi mumenyesha makuru mbega yibaza ko tuza kuyaga ibiki ni ibintu bitaza kuba bisanzwe Juliana guti
ça va
c'est bien
ego na
ni top ndifuza kogira ka intro nka kugihora ubwira ugomba utangira ikigenero cyawe urubigenza gute
so barabizi barabimenye ngende amada bigenza ba Burundi TV kuri mic ni capitaine gochan anje umu guest ni Julian ngango ngavyumvise ama bito kamera ni Jo Madrid ah tawatumye kuri Burundi TV uma mufite onda banda akakunda ngene muri bwa bwo ariko nsino kibagira nanje aho ndi basha ndahazi ivituje yo basha urubuga rukundo nyene barabizi.
Yes ati niyo kwibagire nawe nyene kuvuga TV yiwe akorera ko wi nayo nyene ayihaye big up sana. Yes nkakubwira ati nawe urashobora kugenda hajya kuri YouTube ukandika ndaha TV maze ukagira subscribe kuri TV yabo tuguma ni muri bwa bumwe bwo kugira dufashanye ibimenyesha makuru twese kugira tuje hamwe gute none Julia
James niza dukomeye sibyo
go Julian afite ibintu birenze gose guys numudada ari sharp ari nkuko tushanzwe tumenyere Julian sinzi kumeze nkuko nyine mu buzima busanzwe
abanzi baranzi kwenye sanswe meze ntabwo nshya shavura ramadi ani sinzi tu endo happy nzinge nabivuga nyine ndire ndarenze nyine ndabudi burako nshaka kwivuga gusa meze kunye rusanzwe mbona abanzi mu system kunye meze ni gake bashavuye
ni gake Julian abashavuye keshi ni bibi bintu we bikunda kugushavuza iyo bibaye ukavuga cyo ibintu birashavuje nibihe urashobora kumbwira gato
so ibintu bikunda kunshavuza bibaye nkumva shavuye to nta bintu byinshi bikunda kunshavuza banashima kubera ko ndabitahura bimwe ndagerageza gutahura ibintu mbandi imwo gusa nk'iyo ishaka kunshavuza iyo umuntu ampemukiye iyo umuntu amberushe gusa naho nyene bishitse muri uyu mwana ashobora gushavura but nyuma y'iminota mike bavyahetse
ucha uraba ukuntu byirengagiza ugasubira muri mode
ah ego
kugira usubire muri mode nibihe bintu bikunda kumusubiza Juliana muri mode
so ino sisa muri mode nivye cyane after jewe na notora telefone yanje tunkaja nkubura connection WhatsApp bisa ba jama ba BFF fise ba nkuda na muraba yanshavuje just 0 seconds bavyahete cyane mfite muzi nka shamwe kutayambara bazi wanda dufise umuziki mwinshi mwinshi muri masegonda make bavyahete tu
kuri mode
mana neza
Yes, uyu munsi mbega wibaze ko tuza kuyaga kuri topic yihe. Yes, nkuko muri ko murabona Mr. Capital Dollar Capital ndumujene. Wi na Juliana na nyinuko nuko bimeze. Yes, uyu munsi ndifuza ko tuyaga ku kintu kimwe. Kenshi muri relation y'umuhungu n'umukobwa haba harimo ikintu cyo kujya kugendera umuhungu muhira canke kujya kumuramutsura kizi.
Eh birashika tontura imenyere abantu bari bahora si baje kurabana bakatemberanira c'est normal
umunsi wa mbere bikubako umunsi wa mbere la première fois umuhungu akubwira ati ingo untemberere muhira wafyakire gute wiyumvise mwiki wiyumviri wibajije ibibazo nyabaki umunsi wa mbere la première fois
so sinda en fait nibukuye umunsi wari wo gusa umunsi wa mbere byashika donc no mutsipe ndamwemera nari kuja kumuraba kibatse kiri Nagiye Okuni visa. Nani kuja kuraba mutsipe nibiki. Umutsipe wanje umegusoka na kuja kumuraba wiwe. Sinzi kindi kimushaka kumenya. Naragiye tura blaga blaga mutata.
Ntabwo wigeze ugira na buke ngo bihava bigenda.
Bigenda gute?
Sinzi nyine ntabwo wigeze ugira bose na
bwo babwiki. Giki aho bazona kibwo babwiki.
Umuhungu ashobora guhamagara umukobwa ari première fois nturabona muri chambre wiwe ntuzahaza kukwakirira
so gusa ndabona zishaka kumbaza ariko aho merci kumbaza yaketse hari abadema bamwe bigira nyine ibintu bitwengeje ugasanga umudema aratoka kwabo atagikura mu tube azi ko umutipe yibana adari aho muri ghetto akira everyone wajya kumuraba asi hajya atanga kwibebeza kwa kwa guys udashaka kuko mugirizo mugira sugumi wanyu bon araba demo bigira ibintu ndafite angira ngo bitawe shanti bat
ugasanga uri kuramubwira ati karibu karibu twashizaha ni muhira
no si cyo kuvuga donc dufate wowe umutipe wanje umpaye map Jewe mvuye muyandi neza ko nje kuraba wewe kandi dufitanye somehow emotions made don't want to feeling to the agati yacu donc on triumphe namwe agati yacu ndavuye home ndaje wawe kukuraba ndiko wibana ndika ndiko turi en relation none ndashitse hagana ngo kwigira izo nyiga kwasa ntashaka kunza kuraba ngo mwacu kasangi wacu canke tukabona na public je pense
ego andumva yuko urarenze bebe hatari sana
oya sukuri none
ndumva yuko umuhungu umugendana ubuhungu muri kumwe muri kano kanya ntiyigera ajya mu ntiyigera ntuwigera umuvuruga
ndamvuruga ushaka kuvuga ko ndamvuruga gute
urumva wowe ntiyigera wibebeza iyo ushitse muhiri wiwe
so jewe nashaka ko ndashaka kwibebeza cyangwa ndizo ntashaka ngo umiwacu
umvise ufite map ukamvume ngo umunsi nturi fresh cha bigumira
aha arabizi nawe niyari hose nimba hari nabyonze
Guys ndumige marenze cyane gose uyu munsi za kuyaga ibintu byinshi uyu munsi biza kuba birenze gose arashobora kugira bigeme bibebeza c'est pas cool urinzi umenya yuko umuhungu yaguhaye map yo gushobora kumusanga muhiriwe ubigenza gute
umutipe aguhaye map uja kumurabi wiwe kama udashaka kwivuruga cyangwa udashaka kumuvurugana gumi wanyu ariko uzi kugiye kumuraba ari bana murakundana genda utegwe umutwe ko washobora kuba nivyoba Eh apana gushika hari yangu yo hanze mu program alala bademvu barabitsi yo doye nabone.
Ndifuze rero kumenya ugiye munsi we wa mbere uhabwa program yo gushika kurujya mu tipe. Niki ikintu cyabaye utari witeguri?
Nakubwiye ko je uyu munsi nanone nibuka. Sinibuka ne vyagenze kugira ko nari mu tipe amagiye kuraba. Sinibuka ngo hari muri kangahe. Gusa niko ndashobora kwibutsa. Fito tonje naragiye mega naragiye kumuraba hama ndataha black tu ntacyabaye
me haracigiye kinini cyane
ego haracigiye kinini none ezi kwatwa musinya kinga none umuntu uguma kure cyangwa usanga amatsuga n'aba tipe benshi amatsipe wa mbere ku karevi wa mbere ya tage
uri kuraba nko pa example wewe waba umaze kuba ufite nk'aba ex bangana gute
so abaka se bari benshi no ntabwo ari benshi kabisa ni batatu
twumvise ukuri kuravuga n'ingeno sigurira abandi bigeme ariko ari twirikira muri kano kanya ufite aba ex batatu gusa tubwiza ukuri
ndo ufite aba ex batatu ndabonye ndibaza iyi misobazo yikuzo ha link bazoyira barabitse ni batatu we batatu gusa ntabana nta beshiga mfise je bano mona tekereza mbo niko ndatera black tu ndatekereza ntite ai mwanya nyene tengau katu nyene hafata uranzi ho nyene daya
iyo ufite umunezero dufata ati ufite umunezero uratamba umuziki sivyo
umuziki hari gemura namba nyene sometime yo numva nyene gutamba datamba
Nikiye gihimbo kunda gutambisha cyane yuri kuratamba muziki nk'umwige.
Yo kese yuri kurano est-ce que je nani gisufise? Habane no cinambishike. Aba kise basho muzamura bat. Nani nganje yuri kuranda nani gisufise? Ndufise tayo nyene na singi imbere singi nyuma. Peut-être qu'on va mettre sins. Non, non, je n'ai pas de chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai
pas de chic. Je n'ai pas de chic.
Je n'ai pas de
chic. Je
n'ai
pas de
chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai pas de
chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai
pas de chic. Je n'ai pas de chic. Je n'ai pas de chic. Je Tayaus Nayona Cabisa, I want a shark. Nisaye, serious, serious. Now, black giving you convicts from me, but you think I can't be normal.
No, Niki, no Kim, Nibi, even a Kunda Chani, Juliana, Nibi, even with Kunesi, Chani, you could have called a Kumva Yuko, only comfortable.
Oh, in Kondakor, isn't Diko on hands or Gan Kwanza? Oh, you want to come over the Mozik? Since the Tamba of the Hatai, Tamba too. Baron Vanya Nazareo.
Kiri Kurasa.
Go kind of release the analysis kind of piscin, Kutako, Gana by drama, so that we call that channel. The ones were easy at there.
Yes. Umwaka wa 2020 urarangiye utwinjiye muri 2020. You know, harabaye byinshi cyane muri 2020. Twashikiwe n'ibintu byinshi, twatembereye henshi, eka twaranezerewe, twarashavuye, twarababaye. Ni kiye kintu wibuka wo barakoze muri 2020? Ubu unye turi muri 2020 ucibuka kiye kintu hama ukicuza.
So, ni byinshi man. And umwaka wose kuva mu kwa mbere ushobora muri December aba byinshi nyene sometimes tubabaza bitunezera gusa ari ibintu bimwe nashobora kwibagira giwaze mvuye home natoka kwetu dusanye map muhungu mutipe mudusoka ndagiye kumuraba badacya nta atari na kimwe akoze yibaze none wibaze ko dakoze iki iba nana bizubatse ngaha kwitaba nani yo yamaye cyo cyo incambere tu kinchaba nashobora kwibagira Mchipi ama mapu, tuka marukwe zikose, dufutanye mapu yungu soka. Uribat, akamge tunzo kusoka, ati mana ya, jio mwana mika soka, ikiehe. Nao yine kwanza utima mapu. Mchipi ama ya mapu yungu soka, tuka shika hanu, tuka ika, ifana, iu mnye, zibidi. Nao kungula basi, brochette. Mana, guys, anabaza tanga programu wa tahaguri wa mwono vrema, nukuli wa zewa na vizi hoza, zewa shwa kufzi waki, zewa ni wili vizawa, na mwono shwa kufzi waki.
Kuli jebi nuvizawa, vizia kuzgui na wahungu, vizia kuwa yeko mwori 2020, ni keki nuhana wanura wa hungu wali kwa tukulikila mwini kano kani?
So, ichambele kuhi ya kaya mbele, batipa kwa tukulikila, mdeo majewa kura wa homu, nambara mdeo msoka na mdo mngiteho muhekea, no love to ride ni kuenjoy, barabizi. Wahi programu mdeo yoku msoka na bawitegu yoku mfuko. Pana kutula programu mdeo mauna franga za soda tu wapana, ano vrema, kani siya yes, si blage washa. Usha, wahi programu kusoka na mwono, itegure, mfuko, afungure, agyohe kwa matayu wawo. Noku mdeplasa vrema, mtashe soa mdile taksi ya tayu wawo.
Ni hekea umuhungu ayigu hayo umfu nezero chani?
Tukia munga yu mayoneza yuko. Mtipa mai. Mtipa kusa mwe tu. Ya basha banu Vanessa. Vya vre.
Kwa emosyo zitu.
Yehe. Mano kushika kumushati.
Kwe munda.
Yehe. Chuchuwa nyone. Chuchuwa nyone tu.
Yes. 2020 ngi ilageze. Eka. Urashua kutubgia 2020 wewe. Uyite zemni wiki. Uyite gwegute na 2020 koko. Tulazi yuko uri umwe mwamenye shamakuru. Wakura neeza hano mugisa gara chatu cha Bujumbura. 2020 uyite gure kogute.
So 2020 basha. Simzi shaka. Tutiba gara stati andre basha. Wanunga yu wonyedro. Ofet ndi ku isoko apa ndi ku isoko imege tubonka neza urabonye stati yanje kutayimbajije
yes well ugize neza kunyibuza icyo kintu yes ni stati yandiswe n'uyu mwigeme turi kumwe aho yashobye kwandika ibintu bidasanzwe ejo narabisomye yashobye kwandika yuko ari ku isoko kandi vraiment ari serieuse you know abatipe benshi barayibonye eka nanje narayibonye ndamubaza ati mbega ibi nibiki acambira ati uzombaza umunsi tuzobonana you know uyu munsi rero turi live amaso kuyandi ndifuza kumbwira ati kijya kintu wacanditse byagenze gute byakujemwe gute mbega byo bari byo uri ku isoko mbega tugure gute ni muri babandi ba Olege canke nturi muri mwibeni na
So, Basha, iki interview usanga yabaye film. Usanga twagize 30 isaha yose. Ugusa guys, guys tati Andre benshi barayibonye batoni blague vraiment. Abatipe benshi nibemeye ko ndi serious. Eh, mudemo yavuze ikintu bya Jeho nanditse kuri stati muri serious. Ngambaga ati umtipe ari serious ari ready. Ambona Jeho Juliana vrema nako baranda muri Burundi TV nimyitinye ndi single manda kana keza warusha mundabe ndatukenga neza uranje doye ndi nabwo ndundi no ntabwo nisize niyambitse mukorogo wambwira ibindi bona ko byiza kwanza
ndabona yuko ufite pon naturel nkuko bivuze
ka vrema donc quand même biraboneka ego hambye statwa nanze ntabwo ari blague vrema we gusa idem vende shakushaka vende ndashakushaka rwivyinshi warambajije ndashaka kura neza kazi kanje mu journalist nyene gusa urazi ko tudafisa abadukurikirana ko ataho two kushikana turasaba abadukurikirana kandi ko mubandanye mudukurikirana yabari Burundi TV yabari Ndaha TV muri bwa bumwe nyene ego hama kubita na stats nayo vrema mtipe wana ko ari apange bya blague rero sasa udushaka kuba muri love is here donc mtipe wana ko yiteguye na Juliana Ndahari kandi mawa kanje uragafise niba bona comment cyane nanzorira gusa nzofisha ndabakanye aho cyangwa cyukabamera cyane mbona washimye na cha kame haman umbona gute ni washimye kame haman twashoko ya gusa nibisigura kame haman niga nibisigura ko munashimye cyane mwemera nanje no si n'importe qui genre ko emera gusa kuvuga ko nshobora gushaka kurondera umtype kwako ari abatu bisanga batinge kundiraga yibaza ko nwandi ya relation cyane no bandi mu rukundo gusa ntiyagira umwitinya kontra aho ntsinzinera umuntu ndiraga ubusumwe yo kudraga na
kini umuntu akudraga
na ikintu gicishe ntarumva ku isi kirinda gukunda bebe ibyo ndamaze kuvyumva ayo majambo ndayamenyereye yani ni nyicaye mushusho yani ubu
barakumina matwi byo urabyumvise
byinshi nabimushike ubu ngene umutipe aza gusaje yana uri ready ndi ready okay bigago byaryama byatsi kongera byagatsi sindabishaka
urumva ati ni pum pum
turakundana ha mamba dufite amahera direct fiancé ha ma demi vende mariage nabire
kama kawa ide
ebe bitwa yani ngo bebe byatsi kongera twarabira no kuri vraiment ibyo twarabira ambiwe byatsi kujyama bizikije singene no kuri umutipe sinshaka ko umuntu stressa afite akazi kiwanje sigana mutipe adakora kandi mani interview habiba
reka ndakwibariza ikintu kimwe nkuko nuri kurambira gucyo onye ndifuza kumenya ati nizihenge sudakunda ko bakipe nizihenge sudakene iko batipe bazana imbere yiwawe abantu bazo baje kukurondera kuko uri ku isoko muri kano kanya
ndazivuga gusa ndi myibeni ya oleg en fait ikintu ndiko ndababira sigana mutipe adaransresa ngo wajyamye wavyutse wagize iki nkero umuntu andukura dufise taga dushaka gushikako kwa mapenzi kwa maduguca mu twara yakimo duhendahenda nayo biki nibiki byanse kongya
amuzi kubisha umuhungu we
ndabwi ko uburofe bwo guhendahendana yani twara umenyereye ndabyani ubusa nk'izuba sinsa nk'izuba gese nka Juliana nk'esa nk'umuntu usa nyikwezi usa izo shaka vyumva byarandambiye narabirushe ubuntu umwanya kama umutipe ari ready apana ugiye wa blague eh nakunda ngo mutwe magura ngo poster chira profil telefone nayiguriye mpera yiwanje kiyatse gusa uvuye telefone unzaniye shash kanzo yangurira amayinite naho nyine cyane cre eni nimero ndenda gushira ko kugira ngo uryohegwe ariko iyo atipe agora na mana ngo posting no izo ndo biba byaje gute twa kunenda ku posting ya do posting ama link turonka mahera turonka ama views tuzi ku posting ama tipe
yistukuri ngaho nyene Juliana nkuko nuri kurambira ati nuko ndaba tipe baza bakubwira ati ngo usa n'ukwezi usa niki
ehe ifite ndabikunda bro eh
sinaje ndaho ngo bameti gute
shaka mu tipe ari sérieux mu bintu paragwa blague umwanya wose kwa donc tuganire bitubikenewe wanshavuje kuyagana sitaki sinshya ko muna stress abasha niyo mpamvu navuze ngo singombwe mu tipe wose zakundondera ngo ushindamwemera no si obligatoire ariko kuba nanditse kuri stats bisigura ko ndashaka umuntu kandi vraiment serieuse umtipe dasuye mu kandi umtipe ari tayari kujya mu rukundo rwa siye nyene azi antonde ni maho zanjye bazifise tuziba
yes barakubwira yuko ati ngo urukundo samahera icyo kintu wowe ukiziho
urukundo samahera izi bisumahe ari ibintu bijyana mu buzima ntaro kajya ko numusipi niko nurukundo rujya ku namahera nitubeshane kwako tuzipiti pembeni love bila franga yo si love none mudusokana gute mudusokira heya tamara mfise muduku deplasa gute umudemu wawe ntiyamba umudemu wawe ntasitira fise utazimuguriye ugira gute fuki umujyohera akajyoye none amprosa amahera birajyana cyane urukundo ruhana maya donc yani sambamba
niki kintu umuhunga gukoreye umva yuko unezigwa cyane kurushiriza ibindi bintu byose ikintu kimwe umuhunga gukoreye umva ati ikintu kiranezere cyane gusumba ibindi bintu byose bonkore
umwuko sanswe meze ndakunda surprise cyane mutsipa antegura ga surprise nako bagato kukangana kose ahamba numva nyene ndi ndamukunda tra
kuri surprise wewe ebana nahana
eha kabisa
wi utse nk'udusubira inyuma ni he surprise uheruka kuronka ya nyuma wewe nyene wabonye ati yarantangaje gose
surprise mero kuronka masurprise mishya murandu bonka marika sindi mu bintu mbonuko ega nsi ko kuba nari nshaka mu type duja ho la so nsi ko nari nabuze mu type no nshaka mu type ri serie aba type mu watu besha ngo nibajya ngo nibakitsinda bashaka
nshaka ufite amahe
nari nshaka mu type kenye ha mama yiriki ndashaka mu type ya fistula sivuze amahera menshi ariko amahera kenye mu rukundo nkeneye gwene no nsi ko zoba gikuba papa wi wanje ako basi singe byazarama nkeneye basi nabakeneye dusohoke mbakeneye tuguru tuntu dutese namahera kurama yabaho turabeshera urukundo ngo amahera ngo naje mu rukundo byo ni bla usama muragi hera bademo sinzi naho guja guru mu demo ngo urukundo samahe wowe bibona gute ho
urukundo
eh urukundo ni urukundo ariko urukundo rudanka rubangabanga we namu
urukundo samahe
ivyo bisomahe
urukundo ni love kumuha care nawe akaguha care bikagenda neza
amukenye umudemo wa ubuzomwe KM 5 bila hela hehe bye
azotanga
yehe muzo kuma ameza nga
yes guys nuko twababwiye eka twe dufite topic uyu munsi ivuga yuko eka abigeme iyo bagiye gutemberera umuhungu muhiri wabo mbega bigenda gute a Paris wawe
topic nyinshi acha ibi byo twavuze nzo nyene twesima bitubingi navuze andasubira mushaka kwisana byinshi cyane ngombe ntikadix navuze ngo abademo abatype bazabara mapo abademo yo kubasoka ababitegura ku mufuko fo manje fo boa fo danse mbwa ufisa mahera nyene soka apanga kugira mapo mu demo bila hela si vyiza vraiment bigabira gutukira tukisha mu demo babasoka mugiye mukabare mutaika amasaha 3 kusoda imwe cyane zibiri icara basi wayo mbwa ni kuri telefone mugurira ama mega mbwanire
guys now get you munsi guys hajya uvuga ubutarabona uyu munsi nanje nabonye natumye umwigeme ariko vraiment ndabona ararenze cyare guys ikiriro gusaba
nzogara uzondondere tunzogaruka eh ndatwayejeje kibazo shows shakumbaza I'm ready
yes eka iki kiganiro zozura kironka kenshi ni kiganiro cyigisha kubigeme bakurikirana bakunda gukurikira YouTube kenshi muzozo muragikurikirana hanyene kuri Brown TV ni Mr Capitan Dollar Capital the voice killer nyuma ya camera ilikuwa ni Juma Jukes kama kawaida kama dawa nkuko na mana babwiye ati imani habwe icyubahiro kuko ni gitigeri nanigwa abandi bobo bari yemera no kutubesha guys bari yemera tu ndagusavye unsezira abantu ariko baraturaba muri kano kanya ariko babahungu nyine baba type bariko baraturaba muri kano kanya kuko
baba type bakobwa ba sto ba dem ko murandaba Juliana ndi batsamwa ryumvise yani gusami baje ko njye mvuga amajambo menshi sikomeze ari umwanya ntekereza gusa si blague unavuze bi seriel mushaka muvyo kandi si base ibasha nibyo byumvikana ndabaza mwabyumvise yego ha mama ndeho dukurikirana
guys ndabakunda cyane guys asante sana mapema sana ciao ciao big up sana.